Lihhovisi lebungameli livelile namhla ekomitini lelibuke kusentshenziswa kwetimali tesive isikhopha mayelana nemibiko lehlukene letfunyelwe kumengameli SIU. Ludzaba lokucenziswa kwetigwegwe kwavukela nalolu tsinziwe njengoba kunemibuto leminyende ngalo.
Processes of this nature is not only here. Prolongation of these disputes and the cost they subject the state to. We need to find a different way of dispute resolution mechanism. At this point in time, everyone seems to be taking care of what the law and the processes allow. Now, it's always difficult to try to act out or to act outside that, but at face value, 19 months not being at work is not a good story.
Ubeni ukhathatheka ngemali lakhokhelwa yona uvukela kufike nyalo.
We are bound by the due processes of the law. But I think we must concede as a country that there is an emerging pattern of an abuse of the judicial processes in an attempt to circumvent consequence management.
Lusho ucondzisa ukuthi igwekwe kwavukela kuyachubeka etikhweni letahlukene lokufaka ekhatsini. Sikhungo lesisebenza ngetindzaba 37 tembuso nemicashi wato nenkantolo lobukene netemisebenzi.